papopo mo mai ki te whale hono. E whakailonga ma haka te tūai nā tautai. Ka hawai ai nā kau kumete. Whakatonunga tēnei mai toi nā te nuku.
Don't die yet.